xa umntu ezawuqalisa usebenza amanzi efuna kwakhona ukuba alandele imigaqo ye-GAP, ye-SIGAP, kufanele uba amanzi rhoqo ngonyaka amane uwathesta. Phambi koba aqale ukulima, kufuneka awathathe la manzi awase elaboratory athestwe amanzi ukuba ezi zinto zinoba nobungozi ekutyeni zikhona na okanye azikho. Xa zifumaniseke zikhona, itanki, funeka abe netanki azawutsalela kuwo amanzi phambi koba amanzi aye kwizityalo zakhe. Afake ke ngokwiliyeza elinokubulala yonke la ikholayi ipha kula manzi. Aphume amanzi secocekile usuka etankini ukuya ezityalweni. Ngokwalo mzuzu ke napha kwa-national abakabi nayo i-GAP ebhekise ngakwicala le livestock okanye imfuyo. I-GAP esekhona ngoku isajongene nezinto ezilinywayo kuphela. Kuba nalena i-program siyiqhuba iqale yaziswa yatshempiyona ngu-national, wathi ke ngokwemveli ngoba iminyaka emibini wayishiya kwii-provinces uba ziyithathe over. Kodwa ke kwicala lemfuyo asikabi nayo ibhodi esinothi yiyo e-approva ukuba inkomo okanye loo nto ivelisa imfuyo usebenzisa amayeza arayithi ukwenzela uba xa ifika kwi-consumer okanye kumntu ozayithenga inyama ibe kanti siyayazi uba i-safe in terms of indlela eveliswe ngayo.